Wach maduong' madwa wacho kod thuolo machuok en yiero kapok ng'ato oniyo. Wawero wer mawacho ni gima machiek ma wan go chalo gi pot yath malwar, chalo goboke matopre piyo. Ng'uono chiegni rumo, ng'uono nyalo rumo nire piyo. Rit piyo, oh rit piyo, ka duon Yesu nwang'o irit piyo, rit piyo.
Dwa mondo ji otho e richo. Mane momiyo kata kawuono e ikoni iloso ndiri mar ng'uono mondo wabwa chung'ie kapod wan e ringruogni. Mondo kadipo ni liel nyalo rwakowa, Nyasachwa, wabed jogo man kod geno moyombo tok liel. Luongi e nyawo mar ringruok mar dhano machungo mondo ilor ipanda e tok msalapi, tiwuo kod nyithindigi gi dwol kod weche ma ginyalo winjo. E gikone watim yiero mowinjore. Wapenjo kuom yie, kuom nying Yesu Kristo ma jawarwa.
E buk mar Isaya sura 5, matindo 14, ndiko wacho niya, piny joma otho ong'amo dhoge malach koyaro dande mondo muon jogo migeno kod jogo ma ok wan gi joma nodhi e tent mag jomigeno. Eka wan gi joma nodhi e tent mag ji ajia. Wan gi joma inyalo mi kom gi joma inyalo manyo kom e kendgi.
Wan gi joma inyalo tali gi tofwa
kod jok mabende inyalo wacho ni warwako. Tawacho niya, piny joma otho to ok oketo kategori. Be oonge gi division.
Okia hii kakichalo. Kati somo wa hii gini gani.
Pinyo moto okia hii. Kata hii nama lich machalo nane. Pinyo moto okia hii. Isaya wacho niya. Pinyo moto. Onga modoge malach. Kendo yaro dani maduo. Mondo muan go jogo mikenyo.
Korjia jia.
Winyo kanyo emo tuka gine jumbo luoro. Nikoro wadwado nyi umi madongo ki matindo. Akeni matindo koto mage, madongo koto mage.
Winyo ena, katiko kusika odi, oto duo. Manyo emo wadwado nyi umi madongo. Okrenu fao.
Katibendia pasta. Machal kode kaka yalo ni, upasta okrenu to, kati meni nebili, miruako ubiu, misigo, okrenu to. Awati na ngoe liyendi ni, awati ni yao, timi yero sari, nekekto okia hii.
Ima pachek mawango, chalo bifutia, chalo go.
nyasaye ok winji kogik ni jogi obiro makata in padri obiro obiro makata in rebni obiro obiro makata in direkta obiro obiro makata in mialoula ka paulo obiro muti ngoro obiro makata in mialoula ka petro obiro liguri upside down ne koromo obiro toromedo wuotho ka dir choch local language to okinor nigula malit pachalo koda kama tono medo wuotho ka chomo ire to yoni wiskuot ka ujatich nyasaye machalo koda kama tone okuwinje nomedo mana wuotho ka dire to yoni wiskuot kidopo wangi jaode gilipino George nowuoyo gi tho. Tho? Are you not ashamed? To separate fathers from their children. To separate children from their fathers. To separate wives from their husbands.
Are you not ashamed? To niko wacho ni tho ne ok oyaw. Tho nomedo wuotho. To kane tamo wang'e. To penjo tho niya.
Kanyo to nochung' death halted nokochako wuotho kendo owacho ni I only remember one day 31 AD at the mountain of Calvary there were three crosses with three people on them. I struggled with one on the left, I killed. I struggled with the one on the right, I killed. I came back to struggle with the one in the middle. I did that all Friday long, all Sabbath long. But during the day, on Sunday, I couldn't hold him anymore. I remember he lost. He lost somebody. And if I came out of the grave, he took the key of death and held with him. That is only the disappointment I can proclaim. Otherwise, I have all under my feet.
George Peterson is far! He only saw me what I want to be able to make. You're the disappointment, my boy, more out of the corner. Can you turn or two? Talk on in the air. I follow my new chair, a chair. Everybody a chair. A boat can worry. Can I stand on the earth, my new way on Salaba? My dear, dear. Teach out chair, Lima. Sabbath, Lima. Now, power, power. Talk on the guitar, cook until you appear. Assembly no me lo call. Can you Gabriel Loire? Give the command your side, call the bar and call the Jesus, call the bar for now. I could not live no more.
Token Kende. No work here, Liam. Kokao ki mar Liam. Kod mar kar jo mopo. Johanna record it very clearly. E fwenye pa achie alwesa parga biroga parga boro.
Niko wacho ni kane nene, tona pobre kiene kakwa moseto. Tona ukao roke wako wa chwit, muhiyo kuwa, kwa wacho ni ya, kikiduar. Ane jalo kuko, kene ane jalo chie. Nea toto
kukura nima, angira ya umato, kodi maka jomoto. Manu Yesu siboru maka dot yoda, uwoyo,
joera, I want to recommend you to a man.
A man of valve. One who defeated death. One who took the key of death and hate. He walked with it. Natangata mungenu kumi. Walk no po. Manyake chie.
Chimuru uyo ki Mariam.
The book mar Johanna Injili. Sura parga chie lwes preo gabish.
Kamariam complain wacho niya Ruoth dine in ka omera dine okopo to Yesu kone no meru blu chir Mariam podu okone mbaka nangiru ninu chir chingiko to Yesu kone wakitu wacho niya
Mariam alwachu kae ni mieli ani chir kendo ani ngima namuli kuoma okroto to kone ma
Hallelujah, church.
Amen.
Whoever believes in Jesus has crossed death. Todoyengima. Yoera. Ishal nadikawana. Yenauro tik Ibrahim. Ibrahim inongi yonitonitie. Yadimokia nitonitieka. Yomokia nitonitie tina urubadu. Ubuni ni tonitie. Ubuni ni tonitie. Ubuni ni ringo kumwa malisi nito. Tuje dimo nyalo maunge yunyo nyalo to katako waka. Kataki ya kati nyalo to. Inyalo to kiaka. Okinyalo chupo. Si. Death is there. Waiting for you.
Ibrahim kata uonjo moye luto no ngeyo ni to nitie. Omiyo Ibrahim kane pod ngima no chano ngima ne.
No chano ngima ne. Mo ngeyo kar iku. Ok no weyo ni kopo to kami ikidhi bedo dictated gi jodongo. Ma ok lem to ento ja Kristo. Ok no weyo ni kato to kia ika uru kawi ochomu kune to tiendo ochomu He spelled out everything about his death, the manner of his burial, and the place of his burial. Chako prangwen gochiko matendo prareo kodochiko. So ndiko, manu tuwa bido song. Owacho niya.
Eka Jacobo no chiko ya
uote niya. Koro kaka kora chiegi nito kalu kwele nani. Ikauru.
Erogo.
Erogo mane.
Erogo
mantie potifai efron jahiti.
Man
Makpela, you walk chin. Man Mamre. E pin kanam. Oye yoela. Yomoto kum Yesu duto. Ni ke pin kanam. Te pin kanam o kiniwe e pin kanam. Ni koge robo. Mani e pin kanam. They are not buried anywhere. Biunge ni liete kama joma lero nindete. Liete kama joma lero nindete are marked. And they are watched. Wea koni gimoro mikia. Ngama ok lam niya sai. Ma oko toku wa mkristo. Gini maliete gisa dan diogo otimogo misano. Wanuo liete
mag jo Kristo
malaika mag Nyasaye rito kendo onge ng'ama nyalo tugo gi kitundini mani liete go kata gibed mana choke mosetuo to liete jo ma ok jo Nyasaye motho e piny kata mani lemo to kopo kuom Kristo magi liete ma Satan oriache mag mondo gi otugi ingruok man kuond go Ultim, your grave must be found in Canaan,
within the rock.
They also, so many tika ni wesno. Wesno wacho nama. Owacho ni ya.
Kanyo ema noike Ibrahim.
Gisara chiege. Kanyo bende manuike Isaka, gi Rebeka chiege. kanyo bende mano ikelea.
Who is missing in the list? Ima machek mawan go jalo gimotiat maluan jalo oboke mato pripio. How comes Jaber is missing? Jaber. Ober kodi. Ober kuduogo. Odich gideni tien 24-7, eh? Deja dicha gideni. Kawunu kete weeks. Kini kete kia iengamia. Kawunu kete mabulu. Kini kia kete makwa. Urucha kini kete marate.
Lene, Ryan, Lodich gideni. Jaber, Lodich gideni.
Aleluya jopeyo. Ber kidi, ber kiduogo. Pinyo kine, pinto kiai. Tumiru mui, omamo ne dandi malati. Tokine sile kwenye kasef magdidi moko. Makuri lukuri marato. Itao tupudi uto. Yaka kukumu kumi uto. Nikitima yuber.
Jomaluwa ni uber kalente. Noi kiti uber kuhok.
Kautu dungilime. Aya etwe nyar taon. Ber kendi moni die polo. Ber kende. Ber. Moni yero kariku.
Awara rao! Rae dino moni tura! Neo keli chida kobo!
Ket banka Jacobo nose nyomolea. Jacobo gera el long negonge ni vacancy is closed. Todonjo, odonje giwiete. Ape yuyu luo. Joka nyamua. Gijo lebu muyu loiko. Achogra giyen machogra utiye. Mane mangit. Aduoka uru aduoka. Achuogra giyen motie. Mane mangit. Achuogra ngit ne. Omado yen motie no matuwa. Achuogra ngit ke chingri. Ongite oro. Ongite kakotwe. Ongite 24-7.
Inyalome de chuogra chukuri. Mida ki odelea. Minos lea onko. Mayine niyo inko. Ne, mata lea ndora mitoto miyogi mandrek. Ne! Okwari! Odiri hili ya parga uwe!
Pinyu tinge malo, oere, odiri hili ya parga uwe. Berbo tima mo. Maesa yango meime ni mafupi sana. Eta kama umande joa kukapo. Lapita kama kivuli joa lituapo. Mimi ni msafiri dunia ni apa. Nikiwa na yomali bila Yesu bure. Sima madaraka bila Yesu bure. Mauti ya ningoja kama vile mamba. Awinda vyo mawindo katika bari. Nikiwa na yomali. Sima madaraka bila. Mauti ya ningoja kama vile mamba. Awinda vyo mawindo.
Angiriti ya kia. Kibifu uri ya kia kawono. Togima hiyo ni chukurate. Kinyo mapi.
gichala chuga ibiro ikie papio kaguok kawuok to dhi nyime e Kanaan mosingi. Joera, Abraham omanyo kar iko e rogo. Ne ok en roga roga, ne en lwanda manokuny. An lwanda boro yomba nyasaye opanda anaponde bo lwanda dinyiswa sika duto ni anaponde bo lwanda nyasaye opanda anaponde bo lwanda niko chini amomba amomba juu yangu Mungu nifiche niko chini amomba amia adui zangu zote niko chini ya mwamba Mungu nifiche niko chini
ne Abraham wachulia kato
kalima kalima kachumi uinwanda
kato
wigene ya kakane inwanda ni mali Yesu Kristo
inwanda
ene inwanda motegno
Wachunguru mate kwa mwotia Satwa kuneno Roka temroko Ene Bende Kapa Wachunguru mate Wachunguru mate kwom
Kristo
man wandawa kawati elwenywa wanabedi imo kochogo maluro
yona lungu kawunuduto kawachu nipinja moto na moto mbalat kendo ya rodande mundo mwoyo wa toka poko mwoyo wa wamari rukari tomarwa ipotezo majaiki yoruok chien mar mamre e piny mar Kanaan to wagodu ilwandano maeli Yesu Kristo
mundo wamanye kar pondo marwa nikech kwa pondo iye kanyo to kata watho wan kon ngima manyaka chieng'. Adwa mwanda lem kutu johera. India diyo chokru wagini. Wajin nyasaye konya. Aman karpondo mara. Ibu tiponi. Kamalu libi amalu.
Winjuru sigana marpini. Pinyoni aneno kausi. Rumo jio e rokila lawe Epe ni holo yo dwaro mar nyasa Wanwelu wanjuo okwasiki epini Watwe
Kamano kumi wageno esa magino tini ya maloe. Baba wagoni ni ero kamano neket karpono nitie. Nentie ne jomo yie. Entie ne jomo yiero. Entie ne jomo ngado wach. Ishi makawuru ni baba ero kamano kumse wero kodwa. Ero kamano kumse parwa. Ero kamano kumse hoyowa. Ero kamano kumse yoginya sini kakalino ero ini uonja duo. Ye kikuwa beda chuogra. Nyasachwa. Ye mono kuomi ema mono wapondie. Ye mono kuomi ya sachwa ema mono wakere. Ye mono kuomi ya sachwa ema mono wabili ya magema. Bede ye mono kuomi ema mono watoe katono litie. Wakao dara ni wakete lueti. Bede wakao programs duto wakete lueti. Baba ye mono taikoni ya medneno re. Ye kama wadikele. Bernya satu berjati ini kita hanya akan mati lagi esok hari Kristus madawarwa.